ziyo yamfuna wena awumakuvela wena kodwa lakushisa ngiyakutshela izinkanyezi masikubona siyashalaza izinyoni zezulu masikubona siyalilizela ngithi yaibo kodwa nawe be mangikubona dlanyisa ingqondo xeka amadolo kukitaseki isibhono Gitiya aibo kodwa nawe be mangikubona dlanyisa ingqondo xeka amadolo kukitaseki isibhono Etuse Wozala 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 Wozunkitaze my babe Wozala 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 Wozunkitaze my babe Wozala Wozala Wozunkitaze my babe Umbambe bambe my babe Umbambisis Wozala 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 Wozunkitaze my babe Wozala, 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 wozunkitaze my babe. Wozala, 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 wozunkitaze my babe. Umbambe bambe my babe. Wena, nhliziyo yam funda wena. Awumakuvela wena. Kodwa lakushisa ngiyakutshela Ngithi woza sithandane Woza shatane Phela mina nawe So fast lahlane Woza sibambane Ngiyacela sithandane Sekuyabanda sondela Sithintane Isbono Gitiya Aibo Kodwa nawe be Mangikubona Khanyisa ingqondo Xeka amadolo Kukitaseki isbono Wozala, wozala, wozala Wozunkitaze my babe Wozala, wozala, wozala Wozunkitaze my babe Wozala, wozala, wozala Wozunkitaze my babe Umbambe bambe my babe Umbambisis Wozala, wozala, wozala Wozunkitaze my babe Wozala, wozala, wozala Wozunkitaze my babe Wozala, wozala, wozala Wozunkitaze my babe Umbambe bambe my babe Umbambisisi